Okay, no, you want to you wanna matandala. Sasa nasikia wanaume Nairobi tunapenda kutupiga character development. Kitu hamjui mumpula huu nasara juu kizungu tunasema hamilio keke. Thank you very much. Sana kazi ya mpula huu.
Oh, no.
Yeah,